wedding. Batong ke latetse motho ka mo parking a su winter tena na le bana wa he o motho hetse go ntu etla wena hey a don kwatisa o ba kwatisa o ntsena gore sa re tlhile galang ka re tlhagella au o tsena mo rami hey we hey we o ba ka go ntse o ba ka go ntse o ba ka batong ke latetse
tumelo ka re tlhagella tingi sa go tsore ha o na tshelele wa re
I didn't find. I didn't find. Yes, sir. What to Melo? Can I go ahead and go into Mushra and Mushopo? Don't get the same. What are you doing? I don't want to see you. Skipper Saxalis, which one get those grey, it looks serious crop lap, and was like you call my kissy the feather dust. Oh, brave. I grew an also fair way. Was a fair wood, a man would have it. Don't get the same thing. He passed out good to get a bit of qua, good eating, also about a homolomo, also about a little seed's air. Genia, we are red bed. Yard bed in jail. It urang or gear diesel. Ke ritse metse plus pulent tsena kgale ke tlhotlhora motho a ka diretse mo gone bona nung ke kgetse motho a bens ntsa mfune tso ke pepe wa mfuna la wena seke seke ba bang khafisa se se mlo o tsamile ka muru o snack so ka muru o ka re tshotlha ko lesong sis so Are we testing roll on? o itshasa role o nona tumelo go le ka re tlhologo le bana go itshasa role o ene na ke go gopotsang se se gompieno a ke tlo re go gopotsa ke mang ke sha o itshasa o netse go khela batho go bo o itsiya matlo
batho ke mo tseleng le best friend a ka rena tla bana ba rona go merekong motho wa dance bana kha le ba chase botso re ene o ka o tlo go nkitse sentle o tlo go nkitse sentle do mo tlapa go go bona
Ben, I'm not going to be able to do it.
La mana gore ke na kwa mang? Tumelo. Hayo. Hayo tumelo. Ha ke tsogile a tumelo wa ntlwaela or o lekalekana le moya waka. O mmona mfela a montse video e. Wena tumelo. A gore. Ke tlo go betsa. Wanfela wena ene go tlile go tlo tsamile le ngwana ngwanyana o wa gago o tlelele ke batla go lepetsa le babedi la ntloela mo sedane la ntloela ene mana tumelo se kana ha re go tlo go tlhalana le nna ga nke tle ke go tlogela I love you tumelo I love you that's why I'm treating you like this I love you so ene ngwana o batla go ntlogela o tsamana ngwana no mongwe ka nne tswara jwa re babedi
yo
na khona go ya motho aka wena
Anyway, Tumelo, I go to Tumelo, forever, Tumelo, but. Tumelo, one friend, one friend, na.